kubw'intahe ya Madame Gacuti kuvyerekeye politike yatweretse ukungene umukenyezi ubwiwe mu ruharagwiwe ashoboye bivanye n'ingene yitwaye neza kandi byose wihaye intego bishobora gushoboka bikagushikana kwihangiro wowe nyine ubwawe uri kurarondera hama ku buzima bwa misi yose naho nyine yaduhaye nk'impanuro ukungene dukwiye kwitwara mu kibano mu babanyi muri burya buzima bwa misi yose aho tugendera aho dutembera no mu byo dukoreramo
inyigisho umuhetsi wacu aduhaye kubwanje zangiriye akamaro cyane rwose nuvuga nk'umukenyezi w'umunyepolitiki iyo baguhaye amabanga kirazira kugira ubwoba nuvuga mu majambo make gushira ubwoba ikintu cyose baguhaye wiyemere yuko ushobora kugikora kujya abandi nka kujya kw'abagabo nyine bategereje kubikora yaduhaye neza atubwira ati uko baguha amabanga n'abana suivi yabo barayibandanya umugabo ukamwubahereza ku gateka kiwe atakumuhisha iyo ugiye ukamubwira ngo iyi aha hanyuma nimba baguhaye ka peridiyeme ukamwereka ati yamara byagenze ku mugabo wanje hanyuma aho tubaye naho kugira inyifato ibereye kugira ngo tugiye kwiyamamaza dushobore kuronka amajwi
twebwe mu nama mpanuza jambo ya komine turi twese hamwe turi 27 abakenyezi ni 11 bwa mbere bwo nk'uko baba batowe bizigiwe n'abe n'igihugu babaje kugira ngo nabo nyene bafashanye nabo bari kumwe muri iyo nama kugira ngo bakurikiranire hafi ubuzima bw'abe n'igihugu nibyo twogihomba nyene abakenyezi bategerezwa kuba barimwe kuko muri ubwo budatandukane bwacu biratuma ibyiyumviro biza byunganiranira gutyo ibyiyumviro n'iterambere rikaba ryiza
abakenyezi mu bisanzwe hari ibyo bashoboye kandi akazi kenshi iyo ugahaye umukenyezi ashoboye agakora neza ni uko mbona nk'abari mu nama mpanuzajambo ya komine abakenyezi batuye ku mitumba itandukanye ni uko tubona yuko ibyo bakora ni nk'ibyo abagabo bakora kuko baraserukira bene igihugu babatoye kandi bikagenda neza nta mwene igihugu n'umwe turumva ko yidoga ngo ntiyaserukiwe umukenyezi iyo ari mu bibanza bifata ingingo kenshi na kenshi abakenyezi barumviriza icyo kintu uyu muntu aba aje kumwitura aragishyira mu ngiro atacarinze kumusaba ahubwo turakeneye ko n'ayandi mashyirahamwe cyangwa abandi bantu boza kugira ngo bakaburire ubwenge abakenyezi bareke kuguma muhira bita ko badashoboye kuko mu gihe tubasize mu bibanza dusanga ahubwo bashoboye hariho n'abashoboye kuruta abagabo
yanteye icyizere binyereka neza yuko nabo tunabibwiye babikurikije babikurikiranye cyane kandi uravye ibibazo bambajije nabonye yuko hariho inyungu bagiye kubironkamo na cyane cyane mu bijyanye na cyane cyane ko bari abakenyezi bari mu migambi itandukanye ukuru bagiye kwingunganya mu migambi yabo kugira ngo umukenyezi agire uruhara rudasanzwe abakenyezi kandi ugiye kuraba ingingo nyinshi bazishyira mu ngiro ku nyene ziba zimeze usanga ibyo guca ku ruhande kenshi usanga atabirimo rero ibyo biratuma ibikorwa byinshi bica bigenda neza na cyane cyane iyo ukoresheje amategeko inyigisho nk'izi ni nziza kuko zirugurura amaso abakenyezi kandi zikabereka imbono nziza rero nko mu myaka 5 iri imbere bazaba bamaze kwiyungunganya mu bijyanye n'iby'ubutunzi mu bijyanye na politiki naho ntihabuze ko hazaba baramaze kuduzana cya gitigiri tuma turi ko turasaba duti muduze gatoyi kugira ngo umukenyezi abeho neza kandi nawe nyine yinjire mu nzego zifata ingingo no mu nzego z'ibikorwa bitandukanye